Iye, imfumu tayireseka kabiri nayifulwa lishitiverelefyo ipamulandu wakwe vati muli farao omupya muigupto napapite nchita epo yosefu na vandume yakwe vafuila nomba abana vavo navakwata abana echalenga vumba la vene Israeli nomba nalifula ichakwe vati ero farao alatandalira omusumba na mayanda yavo champera mwenso chalenga abano wakufunwa aitana vavomfi vakwe ero vabeva ati natupange ipange nalimo mwasava inkondo mumusumba abene Israeli ntibasayafwa abalwani besu nokutuchimfya nalimo kuti basala kunchende imbi eicho natuchitefi ndefuaya abantu abakabalolokesha pabasha tukalepela abene Israeli nchito ishakosanga nshi bafuile bakula imisumba yakwa farao bafuile bafuaya iloba lya kukanda nokupanga amatafuadi bafuile bakula baline nchito ikala mbanga nshi nammona abalolekesha pabasha bali abashupa ababipa imitima balauma abene Israeli nokulabeva ati mufwile mwabombesha ukubombesha sana nangula bale bomfya abene Israeli buluku buluku balefunila kofye ngafya lesa alaile Abrahamu Isaki na Yakobo lesa alafikirisha efyo alaya abantu bakwe baleva ichalo ichikalambanga ishi ero farao apanga ipange limbi aita bana mayo abalepa bisha kuisano abana kashi abale yafwa lyonse ero bana mayo bale papa abeba ati ilyo lyonse ero mulepa bisha mwasango kwe batu umwana mwaume mfwire mwamwipaya lero nga mwana kashi tamufwirike ukumwipaya afwire abafye uwa mweo bana mayo abalepa bisha bali kwete akatina kakwalisa bali shibo kwe bati taufunike ukwipa ya umuntu uli wonse kabiri bali shibo kwe bati umwana uli wonse lipalo okufuma kuli lesa eicho lintu balepa bisha bana mayo tabale ipa ya umwana nangumo indupwa shirekula kabiri shire ashirekulilako abene Israeli balefyalwa farao aita bana mayo abalepa bisha kuisano na kaidi elo abeba ati chinshi mwachita ninshi tamule ipaira abana abaume abalefyalwa bana mayo baasuike abati nicho chilanshita tulachelwa lintu tulefika nishi bana mayo nabapapa kale pamulandu wakwe bati abalepa bisha bali kwete ichumfwila nakatina kuli lesa lesa alibapalile nabana abali ababo nendupwa ishisuma lesa alitemwa ukuti tule mumfwila kabidi alamona efyo mule muchitila kutampala farao akonkanya pona mapange yakwe aya lubembu aya vipa aeba abashirika bakwe ati kabiyeni mumayanda yabene Israeli momonse mumwasanga abana abaume mufwiremu abasenda nokubaposa mumumana shirefwaya abene Israeli ukufula muchalo chandi finshilesa alachita bushe alasakabana abantu bakwe finshi mule tontonkanya.